Wanasema tukiumizana sio itabidi ishe. Tusiumizane. Tusiumizane. Wanasema polepole. Mheshimiwa Arinjo kiataki mtoto wote aumie. Si ni kweli eh? Basi security sasa naomba mshuke basi hata mchunge watu huko chini mimi sihitaji security mimi niko sawa Escalante. Yeah.
Thank you.